twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ingabo za MONUSCO ejo zaratanguye gufata ibirindiro mu duce dutandukanye turiko tuberamo imirwano hagati ingabo za leta FRDC hamwe n'imirwitwa
kwa sababu MONUSCO imeweza kufanya miaka zaidi ya 12 ndani ya nchi
ya Espoir Aspirine Mwenuka wa Mwisilamu riharanira iminduka muri Kongo muri make avuga ko imyaka 20 MONUSCO imaze muri Kongo kubwiwe atatu yamaze ino nkuru turayigaruka ko mwidonido mukanya mwijya nino ku isi. Uganda yatangaje ko ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kuyikura mu mugambi wa AGOA atatu izohindura n'ibindi kuri no nkuru muravyumva ahandi hato naho mu y'intambara ya Hamas na Israel ibikorwa byo guhungisha abantu bava muri Gaza byari byarahagaze kuva ku munsi wa gatandatu byaraye bisubiye gutangura ikaze rero ngido nido yano makuru duce ku masonga n'ayanditse bafitiye. Nongere ndabahe mwaramutse nikaze nshuti bakunze bijuru rya Amerika. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gukura igihugu ciwe mu mugambi wa AGOA atacizo hindura ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ku munsi w'Imana urangiye President Museveni yavuze ko abanya Uganda batorazwe ishinga n'ingingo Leta ya Amerika yafashe yo gukura igihugu cabo ku rutonde rw'ibihugu bikora inyungu mu mugambi wa AGOA. Uwo mugambi ugenewe korohereza ubudanaje hagati ya Amerika n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Museveni yavuze ko bamwe mu banyamahanga bemera kubera kutamenya ko ibihugu byo muri Afrika bidashobora gutera imbere bidafashijwe. Perezida Museveni yavuze ko Uganda ifise ubushobozi bwo gushikira iterambere n'indi migambi yishinze. Mu ndwi irangiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko yakuye Uganda, Centrafrique, Gabon na Niger ku rutonde rw'ibihugu bikura inyungu mu mugambi wa AGOA kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'2024. Perezida Biden yatangaje ko Uganda yakuwe kuri urwo rutonde kubera ibyo yavuze ko ari ihonyangwa ikomeye ry'amategeko mpuzamakungu yateye ku gikumu yerekeye agateka ka muntu. Mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka Leta ya Uganda yaremeje rimwe mu mategeko akomeye cyane ku isi agwanya abakundana basangiye igitsina. Umugambi wa AGOA watunganijwe mu mwaka w'2002 urekurira ibidandazwa bivuye mu bihugu byo muri Afrika bikwije ibisabwa kwinjira ku masoko ya Amerika bidatanze amatagisi. Mu mwaka w'2022 Uganda yashoreye muri Amerika ibidandazwa by'agaciro k'imiliyoni 10,600,000 vy'amadolari bisunzwe uwo mugambi.
Ibikorwa byo guhungisha abantu bava muri Gaza byari byahagaze ku munsi wa gatandatu byaraye bisubiye gutangura hejo kwa mbere abaharugwa muri mirongo barimwo abafise impapuro z'inzira paswa mu Gifaransa mva makungu na bamwe mu bakorera mu gisata c'ubuvuzi bavanywe mu ntara ya Gaza bajanwa muri Misiri bace ku mpaka wa Rafa. Ejo ni mukankusi abahino nkuru.
Hari hashize iminsi kwambutsa abantu bihagaritswe nk'uko abashinzwe umutekano ba Misiri babivuze. Abayobozi bo ku mpaka wa Gaza mbere bari bavuze ko abanyamisiri n'abanyamahanga bamaze gushyirwa ku rutonde rubemerera kwambuka guhera kwa gatatu ushize ko bashobora kwambukira ku mpaka wa Rafa. Aho ni ahantu honyine hanyurwa n'abaturutse muri Gaza hatagize aho hahurira na Israeli. Kwambuka ku banyamahanga n'imiryango yabo kimwe n'abanyagaza bakomeretse byari byahagaritswe kwa gatandatu nyuma y'uko Israeli igabye igitero ku modoka itwara abarwayi muri Gaza nk'uko abayobozi bo mu Misiri babivuze. Amakamyo atwaye imfashanyo yinjira muri Gaza anyuze Rafa yaragabanutse yagera kuri 25 ku cyumweru avuye ku makamyo 102 kwa kanushize. Ibi bigaragazwa n'imibare ya ONU. Nyuma y'uko ibikorwa byo guhungisha abantu bisubukuwe kuri uyu wa mbere, abantu bafite ubwenegihugu bubiri bagera muri 87 mu buvuzi bambutse Irafa ku gicamunsi n'amakamyo 48 y'imfashanyo babisikanye. Bavuze ko Misiri yagiye ishaka uburyo haboneka umutekano ku modoka zitwara abarwayi n'iziziherekeza z'umuryango mpuzamahanga wa Croix Rouge CICR. CICR yavuze ko yohereje imodoka enye zitwaye abarwayi zibakuye ku bitaro Al-Shifa mu mujyi wa Gaza zibajyanye ku mupaka wa Rafa ejo kuwa mbere.
Ijwi rya Amerika tukivuga ku vy'intambara ya Hamas na Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gusaba ko Israel na Hamas bitanga gahengwe k'intambara kugira ngo abagira neza bashobore gushikana ifashanyo mu banyagihugu. Oriane itanga ishaka.
Murugendo rw'iyo rutari rwatangajwe muri Iraq, umushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken yaragabishije ibihugu byose bishobora gutuma intambara hagati ya Israel na Hamas ishika mu karere kose. Blinken yavuze ati:
"To anyone who might seek to take advantage
kumuntu wari we wese yogerageza kwikika mu kiza cy'intambara iri muri Gaza akageramira abakozi ba leta yacu aho bari hose muri ako karere no mubwira ntiteshwa ute.
Don't do it."
Kurungika imfashanyo zitanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika muri Gaza hamwe no gushigikira amasezerano ashingiye ko haba ibihugu bibiri byigenga ni bimwe mu byo Blinken yavuze ko yaganiriye na Mahmoud Abbas umuyobozi wa Palestina ejo ku munsi w'Imana. John Finer icegera cy'umuhanuzi mu by'umutekano mu biro by'umukuru w'igihugu cya Amerika avugira kuri televiziyo y'abanyamerika ABC mu kiganiro This Week yagize ati:
"Although we have made clear that we would support and are
twaragaragaje ko dushigikiye umugambi w'agahengwe kugira imfashanyo zishikire imbabare kandi n'umugambi wo guhanahana imbohe woroherezwe."
Yamara ibyo ntibizoba umugwi w'abagwanyi ba Hamas baterekuye abantu bagize imbohe mu gitero bakoze ku itariki indwi y'ukwezi kwa cumi. Ivyo umushikiranganji Benjamin Netanyahu yabivuze ashimitse aho yagendera ikambi y'abasirikare ba Israel bagwanira mu kirere.
President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ndwi iheze yarateye umukono ku itegeko rigenga ubwenge bukorano aribwo bita intelligence artificielle ni mu ntumbero yo gutuma iryo koranabuhanga rikoreshwa neza. Fidel Nyongabo:
"Iryo tegeko ryubakiye ku masezerano yashyizweho mu ntango z'umwaka n'amasosiyete akomakomeye atari make yemeye gutunganya ubuhinga bufatiye ku ikoreshwa neza no mu muco y'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyuma nyabwonko." Perezida Joe Biden agira ati:
"Mu gihe iterambere rya mudasobwa riri gutuma abantu bakora ibirengeje ubwenge busanzwe bukoreshwa n'ikiremwamuntu, iri tegeko rikomeye ryerekana aho duhagaze ku bijyanye n'ikoreshwa ry'iterambere rigezweho. Rero ni itegeko rihamya ibyo duhagazeho: amahoro, umutekano, icyizere no kutagira umuntu uhezwa."
Kimwe mu bironderwa gushikwa ko no kubona ko inyungu z'ikoreshwa ry'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyumanya bwonko zisangiwe mu buryo buringaniye mu bisata byose by'igihugu. Camille Carlton n'umuyobozi mukuru ku bijyanye n'imigambi y'ikigo Center for Humane Technology kiri mu bigo bitari bike byafashije mu gutunganya amajambo yakoreshejwe mu gutunganya itegeko rishyasha rigenga ikoreshwa ry'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyumanya bwonko. Camille Carlton avuga ati:
"If there was one main takeaway for us,
niba hari ikintu gikomeye twakuye mu itegeko rishasha nuko dukeneye ko leta ishyiraho amategeko ntarengwa ko kukungena ubwo buhinga butunganijwe kandi butangwa kugira bukoreshwe n'abantu."
Leta ya Perezida Joe Biden yizeye ko ingingo iri kirafata zizobera akarorero ingingo amakungu azofata n'ukugene azokumva ko ubuhinga bujanye n'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyumanya bwonko butunganijwe mu gihugu kanaka bushobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu miliyaridi n'imiliyaridi ku isi.
Barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru yijya nino ku isi baduteguriye bakabahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini. Ijuga Amerika tuyahere mu by'ubutungane bw'u Burundi hejo kwa mbere urubanza rwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni kwatanguye kuburanishwa mu mizi. Amakuru y'Ijuga Amerika rifise nuko abacamanza ba Sentare na Nyuzwa babwirizwa kurwihutisha ku buryo rutegerezwa kuburanishwa muri nondwi rukaja mu mwiherero maze vuba hagasoka ingingo y'igihano azofatirwa. Inkuru ya Eloge Wirikaneza inairobi muri Kenya.
Urubanza rwumvirijwe mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike aho Alain Guillaume Bunyoni yafungiwe kuva mu kwezi kw'indwi w'umwaka. Abacamanza ba Sentare na Nyuzwa bamuburanisha kubera afise ubudahangarwa bari baduze bava ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ari icicaro c'iyo Sentare. Alain Guillaume Bunyoni yasavye Sentare kwitohirahira ngo imuburanishe ku caha cerekeye amatungo badasiguritse na rijya atanga ingo ya Sentare n'imwe muri kahise yigeze yerekana amamuko y'ubutunzi bwiwe nuko bungana nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika yari mu rwo rubanza yabitubwiye yabwiye abacamanza ati ico cagirije ntikigira ifatiro kubera jewe narakoreye igihugu ubwo butunzi naburonse mu byo nakoreye mu myaka 20 narafashe deni mu banki zizwe nshirahamwe yo kunguruza abantu n'ibintu nshora imitahe mu burimyi n'ubworozi nongera ndubaka n'ibitaro kiranoneho n'amateka avuga ko niyo byobaye ukuri ubutungane bwari kuba bwaravyerekanye imyaka 3 ntangurwa rucuruzwa ivyo butigeze bukora abacamanza batse ntaye nyuzwa bavuze ko generali Bunyoni yakoresheje ubuyeri igihe yaje mu mabanga y'umushikanganje wa mbere yerekana igice gito cyane cy'ubutunzi bwiwe arenga iyo Bunyoni yanisiguye ku cyaha cyo gushaka kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu yagirijwe ko yanarondeye gukorana na bamwe mu Barundi bahunze igihugu muri ico gikorwa washizwe mu majwi n'umumenyeshamakuru wa Radio RPA ikorera mu buhungiro kuva mu 2015 inyuma yahituririwe mu ijoro rya 13 kwa gatanu wa mwaka nyene umunsi haba hirikwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera President Pierre Nkurunziza byateshejwe Sentare yavuze ko ifite ibyemezo ko Bunyoni imbere yahaye amafaranga Bob Rugurika umuyobozi wa RPA kugira abafatanye muri ico gikorwa kandi ko hari n'ubutumwa bwanditse bwerekana izo byagirije userukira leta mu kumwagiriza yanagarutse kandi ku butumwa n'ivyo yavuganye kuri telefone na Colonel mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE nawe nyene afungiwe mu ibonero ryo ku murwa mukuru wa politike uwahoze amushikanganje wa mbere ntiyakanye ko atahaye amafaranga Rugurika ariko yavuze ko yabikoze nyabuna mu ntumbero ukingira igihugu n'inzego zacu yagize ati kubera nzi ko Bob Rugurika ari mu byabona bya CPI nashatse kumenya amazina y'abategetsi 30 baronderwa n'iyo sentare kubera ugufata abategetsi bangana gutyo bisa no guca umutwe igihugu yongeye ko ati jewe mubona no gukorana n'umusivile w'intakare ari ku birometero birenga 600 kandi atanga uvagira Nsanzwe nzi ko atakindi kimuraje ishinga atari kubona igihugu kigwa mu kaga. Atavuze byinshi cyangwa ngo yerekane ibyemezo Bunyoni yakomeje yabwira abacamanza ati "Erega urwego rw'igendereza rw'u Rwanda rwari rwinjiye mu buryo bwanje bwo gutumatuma nako nihivyo uwunyagiriza yabikuye muri telefone." Bob Rugurika ari mu buhungiro muri kino gihe akaba no mu bantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi ntiyashimye kugira byinshi abivuga ko mu butumwa bwanditse yaduhaye kuri WhatsApp yagize ati "Ntacyo mfise ndabivuga ko ibyo ndabifata nk'ibitutsi mu byakurikiranwa ko kandi yireguye ko kuri uyu wa mbere harimo ikijyanye no gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha arenga iyo Bunyoni no kuri iki cyagirije nta kana ko ari irwanisho iperereza n'igipolisi byasanze kumuhaniwe kandi atabirekuriwe gusa yabitanga insiguro yabwiye abamuburanisha ati ibikoho bitera amarokete bahasanze byari byarapfuye kandi nta rokete n'imwe yari ihari ibyo bikoho byahatizwe n'abahora bajejwe kunkingira ubuzima ntibari bwaze kubihakura Niko gusaba ko kimwe mu bisongerezi n'umupolisi mu bari bajejwe umutekano wiwe borengutwa kugira bumvirizwe bitewe n'uko bazi ukuri kose ku vyerekeye ibyo birwanisho urukiko rwemeye ko bazorengutwa kugira baze gusura ibyaha byo gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha uguhungabanya umutekano w'igihugu uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu n'ugushaka kwica umukuru w'igihugu bikuru generali Bunyoni yakurikiranwa ko biramutse bimwagiriye ashobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 30 hisunzwe igitabo mpanabyaha cy'u Burundi Ni naho userukira leta muri urwo rubanza yafatiye asaba sentare kutamuha uburenganzira bwo kuburana yidegembya avuga ko yagirizwa ibyaha by'agacamutwe hari kuwa 16 ukwezi kw'icumi guheze amashyirahamwe yahanyu hagati y'akazi na muntu harimo y'abarundi na mpuzamakungu yasabye ko Bunyoni yohabwa ubutungane yanasabye abategetsi b'u Burundi kureka indorerezi mvamakungu kuza gukurikirana urubanza rwiwe avuga ko ihagarikwa ryiwe mu kwa kane uyu mwaka byabayemo igifungo cyinshi Kuri uyu wa kabiri urubanza rurakomeza kumvirizwa hanarengutswe n'amasura abiri generali Bunyoni yitabaje Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika nari narice ku masonga nkitangura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo za MONUSCO mu gatondo kejo kwa mbere ku nshuro ya mbere zaratanguye gufata ibirindiro mu duce dutandukanye turiko tuberamo imirwano hagati ingabo za leta FRDC n'abarwanyi ba M23 inkuru irambuye na Jimmy Shukrani bakomera
kuri uyu wa mbere nibwo ingabo za MONUSCO zatangiye kumugaragara ibikorwa byo gufasha ingabo za Kongo FRDC mu guhashinya ishyamba za M23 no kurinda umujyi wa Sake n'uwa Goma imijyi ikomeje kwibasirwa n'ibitero bya M23 ibi bikubiye muri operasiyo yiswe Springbok FARDC ihuriyemo na MONUSCO kuri iyi nshuro. MONUSCO yatangaje ko ibirindiro byayo biri muri lokalite za Kimoka na Kibati mu birometero 17 gusa uvuye mu mujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi. Aho niho operasiyo Springbok ihuje FARDC na MONUSCO izatangirira, bityo ikazakomereza mu tundi duce two mu ntara ya Kivu ya ruguru mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage. Ibi bikubiye mu masezerano impande zombi zagiranye, bikazibanda cyane mu burasirazuba bw'igihugu hari intambara z'urudaca. Nubwo ingabo za MONUSCO zagiye gutangira ibikorwa bya gisirikare muri utwo duce, bamwe mu Banyekongo ntibazifitiye icyizere, ahubwo bazishinja kuba zirimo guha inkunga inyeshyamba za M23, imiryango itabogamiye kuri leta ndetse na za societe civile ikorera mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ejo kuwa mbere yabwiye abanyamakuru mu mujyi wa Goma ko ntacyo bazitezeho. Uyu ni Moise Hangi wo mu muryango La Voix des Marginalisés wasubiza ibibazo by'abanyamakuru. Kuva MONUSCO yagera muri iki gihugu cyacu, twagiye duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Muri ibyo bibazo harimo umubare w'impunzi wiyongeye ndetse n'intambara n'imitwe yitwaje intwaro byose biriyongera. Ibyo rero bigatuma kugeza ubu ngubu nta cyizere na kimwe twebwe abaturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru tugirira ingabo za MONUSCO. Yongeraho asaba ubuyobozi bwa Repubulika Demokrasi ya Kongo amasezerano bagiranye na MONUSCO, ahubwo FARDC karwanya M23 cyane ko biri mu nshingano zabo zibanze. Turasaba abayobozi bacu ku nzego zose, haba muri politiki ndetse no mu gisirikare, gufata iki kibazo n'amaboko yombi, kuko MONUSCO ntakitumariye kandi twebwe nta nyungu dufite mu kubona MONUSCO kuba bari mu materitware yacu. Byo bidutera kaga gakomeye, ahubwo ubu ngubu icy'ingenzi ni uko MONUSCO yatangira kwivana muri Congo. Espoir Aspirine Mwimuka wo mu ishyirahamwe riharanira impinduka muri Congo, Lutte pour le Changement, wavuga ko kuba MONUSCO igiye gufasha FARDC muri iyi ntambara ari ugushyira mu kaga imijyi ya Goma na Sake.
Tumeweza kuona kama ni hatari kwetu sisi kama vile raia,
tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko MONUSCO imaze imyaka irenga 20 iri hano iwacu, ntacyo yakoze rwose ku ntambara zituzengereje. Ubwo rero kuba igiye gufatanya na FARDC mu kurwanya M23 ni umugambi mubishya cyane bafite wo gushyira umujyi wa Goma mu kaga ko gufatwa na M23. Umujyi wa Sake uri muri teritwari ya Masisi wibasiwe n'ibitero by'abarwanyi ba M23 mu kwezi kwa kane gushize, mbere y'uko ingabo za EAC zihagera M23 yivanye mu nkengero zawo. Kuba uyu mujyi ugiye kurindwa na MONUSCO biteye impungenge nyinshi abahagarariye za societe civile muri teritwari ya Masisi. Olivier Kanyejomba ayoboye Societe Civile nshya Nouvelle Societe Civile du Congo muri iyi teritwari, yavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefoni.
Turagira impungenge kuko mu bushize icyizere MONUSCO niyo ya mbere yatezaga gisirikari ubwoba, icyereka ko M23 ifite ibikoresho bihagije gusumba ibyo bafite. Ni nayo mpamvu natwe iyo mpungenge kugeza na n'ubu turacyayifite. Aho batangarije iyi Springbok niho turi kubona M23 iri gukaza umurego, iri kurusha kugenda yigarurira uduce yagiye ivamo, kugeza ubu ngubu ikaba ikijije umurego iri kugenda yigarurira utwo turere.
Hodari Muhawe umuyobozi w'urubyiruko mu ntara ya Kivu ya ruguru yunga magira ati:
icyo kibazo cyo ntabwo cyabura kutadutera impungenge kuko MONUSCO imyaka myinshi igihe cyose imazano muri Congo n'abasirikare bameze nk'abakerarugendo, nta gihe bigeze kugaragara ku rugamba bashikamye bafasha FARDC. Ariko ubu ngubu mu gihe wenda barahiye bavuze ko bagiye kuja gufata iya mbere mu gisirikare ngo barwane muri aka karere kacu ka Kivu, ikintu tutabaziho mbese kinabaye cyatubera nka siripurize kuko ni ikintu tutigeze kubona kuri MONUSCO.
Operasiyo Springbok hagati ya FARDC na MONUSCO izakomereza mu duce twose twibasirwa na M23 mu rwego rwo kurinda umujyi wa Goma na Sake. Muri two harimo hanini Masisi na Nyiragongo. Ingabo za MONUSCO zimaze imyaka irenga 25 ziri muri Congo. Kuva tariki 20 ukwezi kwa gatandatu nibwo leta ya Congo yatangaje ko ingabo za MONUSCO zatangira kwitegura kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo buhoro buhoro. Gusa ntagiye ntarengwa cyatanzwe na guverinoma kubiza ingabo zose zarangije kuva muri Congo. Kimwe n'izindi ngabo z'amahanga ziri muri Congo, iza MONUSCO nazo zakomeje gushingwa n'abaturage kuba ntacyo zabamariye mu kugarura ituze n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma.
Jimmy Shukrani bakomera urakoze. Turaguma muri Congo ahavugwa matati y'abakongomani bavuga ikirundi n'urwaruka rw'abafurero kuva kuwa gatandatu w'indwi iheze abantu barenga 40 ni bo bamaze kumenyekana ko bakomerekeye muri ayo matati ariko arabera ahitwa Bwegera ni mu kiyaya cha Rusizi kiri muri territoire ya Uvira intara ya Kivu y'Epfo. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo.
Itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu wa mbere namwe mashyirahamwe ryerekana yuko abantu barenga 40 bakomerekeye mu mvururu kuva kuwa gatandatu kugeza mu ijoro ryo kuri kino cy'umweru. Jimmy Katuruma uhagarariye ishyirahamwe riharanira amahoro n'uburenganzira bw'abaturage mu kibaya cya Rusizi Apevove agaragaza yuko bamwe muri abo bantu bakomeretse barimo kuvurirwa ku Bwegera, abandi Ruvungi ndetse abandi Rubirizi. Nyarugabo Janvier ni umuganga uvura ku kigo nderabuzima cyo kubwegera yemeza yuko zimwe mu nkomeri bari kwakira inyinshi ari zakomerekeye mu bushamirane bwahuje urubyiruko rw'Abarundi n'Abafurero.
Abantu benshi bakomerekeye muri iyo nkuru yabaye mu mpande zombi nk'uko barukanaga Abarundi n'Abafurero nyine batuye mu mpande.
Ku bitaro byanyu ntakire bangahe?
Ku bitaro byacu twakiriye inkomeri 10. Zirindwi zari zikomerekejwe n'amabuye bateranaga n'imipanga batemanaga n'imboni bakwitanaga. Izindi zibiri zari zikomerekejwe n'amasasu naho izindi zibiri nazo zaje nyuma ku mugoroba izo zahuye n'amasasu niyo yakomerekeje kabisa. Iri joro naho hari yakomeretse abandi twakiri umwe muri abo hari yakomeretse mu joro abandi bagiye ku Ruhunga.
Kubera izi mvururu ziri kubwegera zatumye bamwe mu baturage bahungiye centre ndetse bahungisha amwe mu matungo yabo n'ibikoresho byo mu nzu berekeza mu bindi bice by'ikibaya cya Rusizi.
Mu kanya kumanywa haje abantu nyine bano bita abazalendo bavuye za Rubirizi bari abantu bagera kuri 50 baraza bahanda ufite bashobora bafata moto bari kepfo n'umuhanda barasura baragaruka barazamuka bashika ahantu baguma nyine kubaga ingurube n'ihene n'inkoko. Abarundi bahise kubahunga bavuga gukiye bano bari baraje kuhinga abandi nyine basanga nyine bantu b'abakongomani uko baraga za Ruvungi n'abapfurero uko barerekeza za Rubirizi abandi bakerekeza za Ruvungi abandi za Nyamutiri.
Twagerageje kuvugisha rumwe mu rubyiruko rw'Abarundi n'abapfurero rushamiranye telefone zabo ntizanyuramo. Gusa umwami wa sheferi ya Plaine de la Ruzizi irimo abaturage barenga 60 nije imbere Rishari avuga yuko intandaro y'izi mvururu yaturutse ku gukubitwa k'umuyobozi wa gurupu Maka Kamba.
Igituma abantu bari bagwana hariya kubwegera nuko kuwa gatanu ubushize chef de gurupu hariya hari imisore yamusanze ahantu ari kumwe n'umuyobozi w'igipolisi baramukomeretsa kama abantu bari nyuma yiwe nyine abantu ayoboye abamuri ako karere bahita bajya mu ibarabara bukeye barafunga umuhanda ariwo bita route nationale numero 5.
Ese niko abashakashatsi bavuga kuri iki kibazo cy'amakimbirane agenda avuka hagati y'Abarundi n'Abafurero mu sheferi ya Plaine de la Ruzizi. Prosper Baseka ni umushakashatsi.
Aya makimbirane afite inkomoko navuga ko ari zibiri. Inkomoko ya mbere ni igihe cy'ubukoloni, igihe abakoloni baje bakuraho ubuyobozi gakondo cyangwa se amasheferi cyangwa se bukayangisha abandi cyangwa se bukabananiza. Nico gihe iriya sheferi cyangwa se collectivité buriya buyobozi bw'Abarundi batangiye kugira ibibazo. Indi mpamvu ya kabiri itera ariya makimbirane ni absence de l'état, ariko kandi washiramo nuko mu buyobozi hari abahembera aya macakubiri. Ariko kandi nta wabishyira kure n'ibibazo biri muri Congo muri rusange. Ngira ngo urazi amakimbirane hagati y'abayaka n'abateke.
Ku mugoroba kuri uyu wa mbere dutegura inkuru, ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Epfo bwagendereye akarere ka Bwegera. Mu mezi atatu ashize hano ku Bwegera abantu batatu bapfuye bazize amakimbirane, hagati y'urubyiruko rw'Afurero n'Abarundi nyuma yo kugwanira gusoresha imisoro. Vedasengabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika dusure gato mu by'intambara ya Hamas na Israel. Amashami ya ONU n'amashami mpuzamakungu akora mu gisata cy'ubutabazi asaba ashimitse ko muri Gaza haboneka gahengwe vyihutirwa kugira ngo ibikorwa vy'ubutabazi bishoboke. Ivyo biri mu itangazo ridasanzwe izo mpande zasohoreye hamwe. Ico bikoze leta ya Israel yo itangaza ko atagahengwe kazotangwa abanyurujwe na Hamas batararekurwa Temistocle Mutijima.
Iri tangazo riravuga ko hagiye gushira hafu kwezi isi yose ikurikira uko ibintu birimo kugenda muri Israheli no mu turere twa Palestina twigaruriwe kandi ikomeje gutungurwa ikanaterwa ubwoba n'umubare munini w'abantu barimo kwicwa abandi bagatatana. Iyi miryango yagize iti abantu babarirwa mu bihumbi mirongo bavanywe mu byabo n'amahano. Mu miryango yasohoye itangazo rihuriweho harimo ishami rya Loni ryita ku buzima OMS, ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF, ishami rya Loni ryita ku biribwa PAM, hamwe n'imiryango Care International, Save the Children ndetse na Mercy Corps. Iyi miryango yavuze ko abantu bagera ku 1400 bishwe muri Israheli, abandi barenga 200 bagatwarwa bunyago. Nyamari kongeraho ko ubwicanyi ndengakamere bw'abandi basivili benshi mu ntambara yo muri Gaza uteye impungenge. Yavuze ko intambara yashyize mu kata abanyapalestina bagera kuri miliyoni 2.2 ko kutagerwaho n'ibiribwa, amazi, ubuvuzi, amashanyarazi ndetse n'ibitoro. Mu itangazo ryayo yagize iti ibi birakabije bigomba guhagarara. Kuri iki cyumweru Israel yatangaje ko ibitero byayo ku muhora wa Gaza byaciyemo kabiri ubutaka bwa Palestina muri Gaza. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel Daniel Hagari yavuze ko ingabo za Israel zagose umujyi wa Gaza, ubu hari Gaza y'amajyepfo na Gaza y'amajyaruguru. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken arimo kugerageza byihutirwa guhosha intambara irimo kototera karere kose. Bwana Blinken kuri iki cyumweru yahuriye n'umukuru wa Palestina Mohamed Abbas mu gace ka Cisjordania kigaruriwe na Israheli. Yagiriye kandi uruzinduko rutunguranye i Baghdad muri Iraq, aho yahuye na minisitiri w'intebe wa Iraq Mohamed Shia al-Sudani. Aba bombi baganiriye ku ntambara ishyamiranyije Israel n'umutwe wa Hamas ndetse no kubwihutirwe bwo gukumira ko intambara yakomeza kwaguka ikaba yagera no muri Iraq. Kuri uyu wa mbere bwana Antony Blinken yagiranye ibiganiro n'abategetsi ba Turikiya i Ankara n'ubundi bibanda ku ntambara yo muri Gaza. Kuri iki cyumweru ubwo yaganiraga n'abapilote ku birindiro by'ingabo zirwanira mu kirere bya Ramon mu majyepfo ya Israheli, minisitiri w'intebe wa Israheli Benjamin Netanyahu yashimangiye ko nta gahenge kazigera kabaho abajyanywe bunyago bataragarurwa. Yagize ati ibi turabibwira bombi yaba abanzi bacu ndetse n'inshuti zacu, tuzakomeza kugeza tubatsinze. Guverinoma ya Gaza iyobowe na Hamas yatangaje ko ku mugoroba wo ku cyumweru ibisasu byinshi byarashwe ku bitaro byo mu majyepfo ya Gaza nyuma gato y'uko itumanaho rivanyweho inshuro ya gatatu. Icyakora ukuri kw'ibi ntikwashoboye kugenzurwa. Ikigo Paritere gikora ibijyanye n'itumanaho muri Palestina cyavuze ko ku cyumweru itumanaho ryose na interinete muri Gaza byari byavanyweho. Ibyo kikavuga ko bikozwe inshuro igiri ya gatatu kuri ubu butaka bwa Palestina. Ku cyumweru kandi umutwe wa Hezbollah wavuze ko Israel izishyura ikiguzi nyuma y'aho igisasu cya Israel kiguye ku modoka kikica abana batatu bari bayirimo na nyirakuru. Israel ariko yatangaje ko yarashe icyo gisasu mu gusubiza ku bitero bya misile umutwe wa Hezbollah wagabye bikica umuturage wa Israel. Israel kandi yatangaje ko yarashe akadege katagira umupilote drone ka Hezbollah. Mu biganiro na Bwana Blinken, umukuru wa Palestina Mahmoud Abbas yasabye ko Israel yatanga gahenge bwangu. Blinken yahamagariye ko haba hagahenge k'ibikorwa by'ubutabazi ibyo kugeza Israel bidakozwa. Uruzinduko rutunguranye bwana Blinken yagiriye mu mujyi wa Ramallah muri Cisjordania rwaje rukurikira inama yari amaze kugirana n'abategetsi bo mu bihugu by'Abarabu Yaman muri Yorudaniya. Ku cyumweru Israel yatangaje ko kuva itangije intambara kuri Gaza ku itariki ya karindwi y'ukwezi gushize ahantu hagera ku 2500 hacurirwa ibitero by'iterabwoba harashwe. Abategetsi bashinzwe ubuzima muri Gaza itegekwa na Hamas bavuga ko abanyapalestina barenga 10,000 baguye mu bitero by'igisirikare cya Israel. Ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga OMS yatangaje ko kuva ku ya karindwi y'ukwezi gushize imaze kubarura ibitero 102 byagabwe ku bigo by'ubuvuzi mu muhora wa Gaza. Ibigira ishami rya Loni rivuga ko byahitanye abantu barenga 500 abandi bagera hafi kuri uwo mubare bagakomereka.
akwendo nga duce tuba turabangiriye ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo kuri micro mari kumena Jewe Diana ni nahazwe yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi yacu Etienne Karekezi ni we yarahagarikiye ibiganiro vya kino gitondo ahanje Diane turasubira igihe c'isaha 10 mu kiganiro muri sanga muri ico kiganiro za kwakira umwigeme w'umurundi kazi afise imyaka 26 agendana ubumuga bwo kutabona ariko agakora umwuga wo kumenyesha makuru abikora gute intambamye ahura nazo nizahe muze kuwumviriza ikiganiro muri sanga tuno musi aho nza kwakira rero umenyesha makuru agendana ubumuga bwo kutabona mu gihugu c'u Burundi turasubira ico gihe c'isa 10 muri sanga